yabona yeah, kwavela into yenze kumina fisa netile ngakwenza same thing ngifela kushisa uthi uyahamba uye ebhosha ufike kodwa ukusindaba mase ungena endlini unukele umkakhe akushiyi akushiyi wedwa futhi ngibukubukubuku ngiyokupheya nami ngiyokubamba
wemfana wami ngangigijima esikoleni angizokufica manje ezekusakaza ngale nduku
mina kova ngangithinte wena wena kova ngikusaba wena into nje kwavika ukuthi wena uphetha lo mshiza lokuphetha ngeke uze ungibambe mina hawu sodlala ogwava inkosi mhlolo
ngithina mpemba
hayi kwava hey hey hey.